birthday, and the APAWOOD stars, they are all here, and many, many people, family and friends, they are here, we are all here.
Idejiogwugwu Nnukwu Mmonwu. Ogeliga Idejiogwugwu Nnukwu Mmonwu. Ogeliga Idejiogwugwu Nnukwu Mmonwu. Ogeliga Idejiogwugwu Nnukwu Mmonwu. Ogeliga Idejiogwugwu Nnukwu Mmonwu. Asimu ke makonamu. Uwebulu makezi oyemunu. Hi, chief. Idejiogwugwu. Nagbogwugwu. Sunny Thailand. Kasemu obie. Asina chuku joke yinu. Chi joke.
A precious man. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Nnukwu Mmonwu. Ogeliga.
Sunny at Thailand. Sunny at Thailand. Odogwu ni Ibeze. This is Sunny at Thailand. Sunny at Thailand. Idejiogwugwu. Sunny at Thailand.
Ogeliga Idejiogwugwu Nnukwu Mmonwu.
Ogeliga Idejiogwugwu Nnukwu Mmonwu. Ike wegwazu nibogwu. Nkwa. Hey chief, Idejiogwugwu Nnukwu Mmonwu bia kenenu.
Kani school?
Eh? Ogo na ki mmonwu
puta ni
mmonwu
wanga. Idejiogwugwu. Idejiogwugwu, Idejiogwugwu. On your birthday today, now in a hair get to a bad Idejiogwugwu now, son in a Thailand.
Okay, make it back.
This is Rabunununu. Amado Nakalima di Bianeno Wanka.
Alani, I'm going to go to Ogunem. Oh, you never make him
Ogunem.
But why can't I make it back?
Ogunem.
Son in a Thailand. On your birthday.
Eh?
If you now celebrate Bangkok, Thailand, Dubai. Mbani ne di kiki even an eme na bubu ta bubu gam na wa bam yo but that gonna happen
ha
so na Thailand an ese
break ogo jugo num na wa mo na to ye ye watch ball
one
dai bo ka nga nga fe
wa nga nga nga
ide jogu kunu kunu ide jogu kunu kunu
kunu
kunu
kunu kunu
No, there's no time.
Let me go and call my friend.
No, most of your friends will be here.
Asi mu ke makona mu. Uwe bulu magezi oye munu.
Idejiogwugwu na ebe birthday today.
Nwa my dear, ma'am.
Ah.
Idejiogwugwu, akwa ebe sonya Thailand.
Yes.
Asa me nwoke m gba pepele ndu moto nuku moto jule ebe ah. Ana agba egwu mo ogene na adaku. Ama adu m no ihe na eme no.
Birthday na happen now. Everywhere all over the world. Ana eme na Bangkok, Thailand. Na eme na China, na eme kwa na South Africa. Nke agba ogwugwu na anu na happen. Ka nje
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Sunny Thailand.
Okay.
Ebe ani ememme now.
Okay.
Igejo.
Okay.
E kamba ebe ano ibe na kota kota ebe. Ebe ano na joko.
Ebe
na jana. Ibe ememme ebe.
Ndazi kuto kwa kango ebe kwa kango.
Oo kubena ebe no ebe kani kena jang.
I don't know
what I can
do. Thailand.
I go to the job for many. So, I'm going to go content.
Yes.
Okay?
Yes. I'm going to go to the celebrate with him. Let somebody call him. I got blessed, man.
Let's go in the boat. Even the point of the PZ. PZ, even the one knife abuna, son in a Thailand. I'm not going to be able to do it.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. How old are you now? 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 From 1 year today.
Melanger the Jungle Master, a man who is always behind the scenes. Chief TV, Joke Chuku Igwe. No guess it tell you about Baliano. Nuku Madu Genele Akano.
My Culture, My Pride TV.
I'm going to go to Thailand.
Bishop.
invasion na Ukraine. Na ma wo chakwa na no je mela. Na wo chakwa na je mela na no.
Wo na beke. Wo na English.
Wo do si we di na mbi aro my brother. Mbi aro my brother mbaro. Mbaro he de mata o. Na o me plus one.
Yes.
O so ni na Thailand.
Okay.
Oya one dem ko. Lord.
Welcome.
And I'm going to go as no I'm going to go buy me. I'm going to go buy
kwalu. Agbe ba no na na na.
The
film wan na na. Agba bi meji nugo plasma TV na watch.
Kenu, I see na plasma. Okay, say project go to buy this one. Project go to. Okay. Okay. Thank you so much.
Saliki kamwegi, kamwegi na nwa mada biko. Ntoli mo gi na saliki. Saliki bia. Saliki bia nzo, bia nzo. Imana. Ima bia nzo, bia nzo. Ya saliki bia nzo, gapo se he. Imana ebe odogwu odogwu na abọ nọ nọ kwogwu ni ihe na eme ku na abọ odogwu plus kwazi odogwu usu on katabule odogwu usu na na background nti ihe nti ku ni me na eh ngwa gol no happy Idejiogwugwu
happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you.
This is wonderful. This is too great. Oh, Idejiogwugwu, sunny in Thailand. Nankia kaino. Oh, yamane. Happy birthday, number three. Ketata. Aina siya. Raga di kechi. Yochi. Adaya wago. Yes, sir.